Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka na demokrasi.
Ndabaramukije abandi mwiriwe bivanye naho muherereye amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 9 munyonyo 2021 ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira umuhari mape Burundi buhire uri yamiriza icwa ry'abarundi ridasiba kuba abategetsi bareka abantu bakaguma bagandagukwa ngo bomenya ko nababo aho bukera bashobora kunyuruzwa nabo nibaguma bare kubwicanye ukabandanya turaza kumva ico uwo muhari usaba abarundi nayo ishirahamwe limitere ngo ririko ritanga makuru mwiperereza ry'uBurundi ibanje guhenda abantu ngo ribarungikiye WhatsApp kubuntu Pacifique nini nazwe arongoye ishirahamwe Focode agasaba abarundi kuhagabira nayo bamwe mu banyagihugu basaba abarundi kuhagarika gukoresha carte SIM z'ishirahamwe Limiter ngo bitagenze uko rizobadandaza ari benshi ivyo kunyuruza abantu navyo bikaba byabaye ndanse mu Burundi hari n'uwahoze ari igisongerezi mu ntwaza ngabo akaba yaranabaye inyamiramabi bita opeje muri zone ya Musaga yaraye anyurujwe twabateguriye n'ayandi inyuma y'akanya gato murayakurikirana yose mu buryo buramvuye kuri mikro ni Dondo Dieu mbaza umutima mu buhinga bw'ibyuma hari Gestrene Manirakiz
Radio Haguruka, Haguruka Barundi tugwanira igihugu cyacu.
Rero ubu giranje fata ingingo umushikirangaje turi kumwe ndagusabye mu ndwe zibiri mbe mbona abantu bose bari muri byo mwamaze guharura ivyo nonekaye kugira ngo uwo mugambi tubandanije tumenye tuti ni giki gikomeye dushikirije ababandanye uwo mugambi
Mujere mu mugambwe uzi iyo Burundi bwavuye uzi aho bugeze ko bunike gutwara tuzi niyo buzoba buri ejo dufisi ntumbero imbono yahure twa makushitsi karibu rero mu mugambwe wa kunyabanga karibu kukivi nico gishobora rero mubona imana igumi heza gira umugambwe sende kudede kuko ni umugambwe ushira imbere agati akazi na muntu umugambwe uzi umuntu cyarico
Ikigira umugabo nyamugabo n'umugabo avuga hanyuma gashitsa sukubera yavuza amajamba asosera abantu jewe ngiye kububakira amashure aya ngo biherere mu karime bavuga baturi umugabo sha bimwe wavuga ko uzotwubakira amashure warabikoze bakagukomera mashi
ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubivuga mu ntango z'aya makuru Umuhari mape Burundi buhire uriyamiriza wivuye inyuma ibiziga by'abantu byasubiye kwibonekeza hirya no hino mu gihugu cyo Burundi muri uwo muhari bakavuga ko kubona ivyo biziga byasubiye kuba byinshi ngo byerekana ko leta y'u Burundi itegeze yiga ku byabaye mu myaka iheze mape Burundi buhire ikavunira kagohe abategetsi ba leta y'u Burundi ko bomenya ko kureka ngo abe ubwicanyi nk'uburiko buraba kwari ukwihenda cyane kuko ejo bashobora gusanga ariko hanyurutswa abiwabo nabo bagasaba abarundi kubona ko ataco basigaje kubona kugira ngo bashobore guhaguruka biyamirize ubutegetsi nk'ubwo Inkuru na Mberamihigo Jamar.
Ibiziga bitegwa ku munsi ku munsi mu bice bitandukanye z'igihugu ngo bisigura yuko leta y'u Burundi ngo itigeze yiga ku byabaye mu myaka iheze. Ibyo ntibivugwa n'umuhari mape Burundi buhiye inyuma yaho hasubiye kubibonekeza ibiziga ku munsi ku munsi by'abanyagihugu banyurutswa hanyuma bagatogwa ibiziga. Muri uwo muhari bakaba biyamiriza bivuye inyuma agacerere kari ku bategetsi b'u Burundi aho abantu bagandagurika yamara abo bategetsi ntibigere bagira ico bashikirije kwirikira Emery Pacifique igira neza arongo bimuhanimape Burundi buhi amajwi yiwe tukaba tuyakesha imbonesha kurero nesa
no kuvuga yuko kubona aya makuru yonge akagaruka ibiziga bigatorwa ku byinshi no kuvuga yuko ataco leta y'u Burundi yize kuvyabaye mu myaka iheze no kuvuga ibandanya ahanini inzego zayo zitoteza abantu mu buryo butandukanye bamwe arabatavuga rumwe nayo abandi ari uko gusakumbure bafise izindi nyungu zitanasa na politike babarondera ko ibi mbere bigatseba bigatuma n'abandi bantu basanzwe batoteza abandi kubera babona ariyo ngendo ya leta kuva mu kwezi kw'icenda mu bisanzwe no mwaka hari amaraporo menshi yagumye asemerera avuga yuko mu ntara nka Cibitoke ku nkengera z'uruzi Rusizi hasigaye hari nko mu Kaburi bahabona ibiziga byinshi buri gihe ibi rero byerekana mu by'ukuri ubutegetsi bubi ubutegetsi budakingira abanyagihugu arico bujejwe ariko bunarenga ahubwo bukabatoteza bonyene nk'inzego ziperereza ugasanga nizo ziri mu ruko kubura irengero kw'abantu hanyuma mu nyuma gatorwa ari biziga
mape Burundi buhire ikavunira kagwa abategetsi ba leta y'u Burundi bo bamenya ko kureka ngo habe ubwicanyi nk'uburiko buraba kwari ukwihenda cyane kukejo bashobora gusanga hari kwanyuruzwa ari wabonawe bagasaba Barundi kubona ko ataco bagisigaje kubona kugira ngo bashobore guhaguruka niyamiriza ubutegetsi nk'ubu dusubire dukurikire Emery Pacifique igira neza arongo bimuhaye mape Burundi buhiye
kibabaje nuko iyi leta idashobora n'umunsi n'umwe gukura ururimi mu kanwa ngo yiyamirize abo bantu bica no kuvuga yuko irabizi irabazi kumbure ibifitemo uruhara naye handi nta yindi mpamvu nimwe yotuma umukuru w'igihugu bamubwiye ngo abantu 50 baratowe ibiziga bamubwiye ngo abantu 10 nabandi mu ntara runaka baranyurujwe ntave mu gacerere ngo yiyamirize iyo ngendo ibiri kwiraba mu gihugu mbi no kuvuga yuko hariho uruhara runini abafise muri izo bintu biriko biraba tukagira tuti rero nibagezaho bumve yuko ubuzima ari katihabwa bumve yuko abo babugwa irengero ejo bashobora no kuba mu babo hamwe baretse abakora ibyaha ntibahana abarundi barakwiye kubona yuko ataco basigaje kubona kugira ngo mu by'ukuri bahaguruke biyamirize ubutegetsi iyo budakora ibyo babutumye
mwomenya ko ikibazo cy'ibiziga biterwa buri munsi bihagaritse umutima abanyagihugu aho bavuga ko ubwanwa bwapfutse umunwa eka mbere ngo ntibakironka n'ico bashobora kuvuga bamwe mu baganiriye na radio Haguruka bakavuga ko bafise amakenga ko abanyagihugu bariko baratikizwa bati kuko abantu mu mihana iwacu ntibasubira kunyurutsa bati kandi ugiye no kuraba mu biziga bitorwa nta bacu tubonamo bati ibyo bisigura ko abantu bariko baratikizwa bagasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe amahoro n'umutekano ku isi guhaguruka ikagira ico ifashije abarundi kuko bageramiwe n'intwari hari
tukiri kuri ivyo nyene bijanye n'ubwicanyi buriko buba mu Burundi bukozwe n'inzego za leta mu kiganiro ubwo niki ico kuri uyu wanzwe munyonyo uyu mwaka Pacifique nininahazwe arongoye ishyirahamwe Focode avunira kagohe abarundi ko bakwiye kwirinda gutanga kode zabo za WhatsApp kwishyirahamwe ryo gutumatumanako Limited kuko risaba iyo kode mu ntumbero yuko rishobora kuba riyiha iperereza ry'u Burundi kugira ngo naryo rikurikirane ibica kuri iyo nimero y'uwo muntu abariko bahendwa mu gutanga kode zabo bakaba bahendeshwa ngo WhatsApp ya gusa bahawe ico bita free WhatsApp mu rurimi rw'abanyamahanga ibyo byayo makode ya WhatsApp atangwa bikaba ari byo biriko bituma abantu bo muri komine ya Mugamba intara ya Burundi bafatwa Pacifique nininazwe akaba hanura abarundi kudatanga izo kode zabo za WhatsApp kuko nishyirahamwe WhatsApp ribibuza abo bantu ngo bakaba bashobora kuba bariko bagwa mu mutego ukomeye cyane Pacifique nininazwe tumukurikire
hari ibindi bintu byadutse ubunyene tukiriko turakurikirana nishyirahamwe Limited urabona ko WhatsApp ari kibazo giteye ubwoba uyu munsi mu Burundi bibafise ingene bayicunga bibafise ingene bagira kugira ngo bafate abantu bakoresha WhatsApp mugihe WhatsApp ariyo twese abantu sanga turiko turahana ko amakuru ico rero bariko baratega umutego abantu aho muri limiteri kintu duherutse kubura bazanye ikintu bita ngo free WhatsApp ngo umuntu wagomba muhe ngo WhatsApp ngo ya meza 3 ya gusa bakacyagira umuntu bati fata telefone yawe ushiremmo WhatsApp gushasha ukoresheje nimero ya limiteri hanyuma iyo nimero uba wayibahaye nabwo nyene baba bayifise bakacyakubwira ngo uhejeje gushiramwo bijya biharuro bitandatu bakurungikira ijya code iyo muri WhatsApp tuyiturungikira natwe kugira ngo tukwinjize muri iyo program umuntu n'umutima mwiza ati adatomboye ngiye kuronka WhatsApp ya gusa mu kingo cya meza 3 ariko ico turiko turabona tubandanye gukurikira nuko hoba hariho akabigatoyi indani muri limiter kaca kakora double y'iyo WhatsApp umuntu acasanga afite WhatsApp yiwe iyo WhatsApp akaba yifise indani muri limiter kuburyo ibiza guca kuri WhatsApp byose nabo nyine bashobora kubisoma hariho nk'akarorero hariho nka kandi WhatsApp yandi isanzwe ibuza gutanga ijya code bisanzwe byanditseho kizira ikadiririzwa gutanga code yawe iyo uri kurinjiza WhatsApp muri telefone yawe ariko ntishobora kumva ingene limiter ikora program isaba ikintu gisanzwe kibukijwe muri WhatsApp dusanga abo tumaze kuronka benshi binjijwe muri yo program kuko ni ibintu womenga biranyegejwe abantu mu gihugu ibyo bintu ntibigirirwa publicity ngo bimenyekane usanga bitazwe usanga umuntu baramwakura umuntu ugafise uwo bazinanye bakamubwira ati reka tukwereke ibintu byoroshye wakoresha tugasanga ugwaruka gwinshi rwo mu mugamba abantu batoroye gushika ubu benshi n'abantu mu mugamba tubone bariko barinjizwa muri yo program tuzi kandi ngene mu mugamba abantu bariko barafatwa aho hantu bikacya biwa namakuru tuguma turonka avuga ati abantu benshi bariko barafatwa tubona ari abantu bakoresha limiter rero ngaha limiter nayo nyine ihagabire bino bintu mu nyuma umuntu abitohoje tugasanga byukuri iyo nyene irondera ama WhatsApp y'abantu ikayatanga mu iperereza abantu bakabugwa irengero impera n'imperuka iryo shira hamwe naryo izo heza rifate responsibility yuko byarafashije ubwicanyi buzaba bwariko wa mu gihugu abantu bose bari kwajya muri ibyo bya free WhatsApp bavyitondere gose hashobora kuba imutego uteye ubwoba
kuri ivyo nyene bijanye n'ishirahamwe ryo gutumatuma na ko limitele bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio Hagoroka bamenyesheje ko iryo shirahamwe rikorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD arico gituma rigurisha abarundi mu iperereza ry'u Burundi ngo haba mu guhamagara bisanzwe ukoresheje nimero ya limitele canke ukoresheje WhatsApp wahawe ku buntu n'iryo shirahamwe nabo basaba abarundi kureka gukoresha carte SIM y'iryo shirahamwe ngo kuko rizobadandaza mu iperereza ry'u Burundi ribamare ngo naho iryo shirahamwe ryagerageje kugwiza ama antenne yaryo mu gihugu kugira ngo abahanana makuru bakoresheje inimero y'iryo shirahamwe biborohere ngo nta kindi cyabitumye atari gushaka kuyora abantu ngo nibihangane carte SIM za limitere bazibike mu kabati ivyo kunyuruza abantu rero bikaba bimaze kuba umugenzo mu gihugu cyo Burundi wahoze ari gisongerezi mu ntwaza ngabo mu gipolisi akaba yaranakoze nk'inyamiramabi muri zone ya Musaga igisagara cha Bujumbura inosa kiro kwigomba nawe yarayanyurujwe n'abantu bataramenyekana umujyango wiwe amwe n'inshuti ziwe baramutabariza ngo kuko ashobora kwicwa narijya ko byabaye umugenzo ko umuntu anyurujwe adasubira kuboneka leta ya CNDD-FDD ngo yari kwiye guhagarika kunyuruza no kwica burikanya abarundi ngo bararushe n'ivyiyo ntwaro niko abanyagihugu bavuga idonido na Alice Mukeshiman
uwo yaranyurujwe azi ku mazina inosagira kwigomba akaba yahoze ari gisongereza c'inkwanza ngabo mu gipolisi brigade mu rurimi rw'igifaransa yaranakoze nk'inyamiramabi opeje mu gice cyo kumusaga mu gisagara cha Bujumbura icyo gihe hari muri nyakanga umwaka 2016 inosagira kwigomba yarahagaritswe acamara imyaka afungiwe mu ibohero rya Ngozi muri ndamukiza naho inosagira kwigomba yaragize amahigwe yo kurekugwa biciye mu kigongwa cy'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya munani ukwezi kwa munyonyo umwaka wa 2081 inosagira kwigomba nk'igihe cy'isaha indwi z'umurango yari mu rugo iwe ahasanzwe aba muri quartier ya Rohero mu gisagara cha Bujumbura ku kabarabara ka pave kaduga ku biro bya Bikoro hafi kandi y'ibitaro benshi bakunze kwita kwa Binagana aho yahamagagwa n'umuntu yari mu ivatire inosa acava muri ivatire ajya kuba araganira n'uwo muntu kugeza ubu tutaramenya umwirondoro wiwe akivugana n'uyo muntu haciye haza imodoka yo mu bwoko bwa Toyota ifise Imarati ya IA 3377 yarimo abantu babiri bambaye impunzu z'igipolisi baramuhagarika bace bagenda bamujanye kugeza n'ubu inosagira uko igomba ntawuzi irengero giwe canke ngo bamenye nico azira kugira ngo anyuruzwe abanyagihugu bamaze iminsi babona inyuruzwa ry'abantu rimaze imyaka biba mu gihugu bakaba basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yohagarika guhuma amaso amakungu n'abanyagihugu ko bariko barikura abantu bari mu busho butandukanye ahubwo ari ubundi buryo bwo kugira ngo bicwe na leta babandanya bamenyesha ko iyo leta yari ikwiye guhindurwa n'abarundi bashize ingufu hamwe ngo kuko abarundi barohejwe na leta yica abo yari ikwiye gucungera umutekano wabo
tumira mate inyuma y'akaruko gato duce tubandanya na yande twabategore
hewe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahaba hose kwikangura taru kwikanga agahaguruka rugaba taru kugambana akabaza atakubabaza bamukuriye mu butegetsi by'igihugu cyuko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragara atakurondera maronko ubona ko gutinya igitsure cyanke kugendera mu kwa k'umuntu numwe wabigize indahere dahinduka mu kazi kawe ka misi yose
Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara barundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka ubona kare bwo Burundi bwecyo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuva abantu atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwe barariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiri yakuye tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma Nimuze kandi twibariza ataru kubaririkiriza abategetsi bacu karatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ibyo biremewe nta kosa akamere no kwankibi bitari bice kandi bitagira izina badukoreye nabyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze
Radio haguruka
Ewe radio haguruka Komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura utube hafa turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora ari amabanga tubibangira inga ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragara atagushidikanya maze turinde amaganya Ewe radio haguruka uracara uwa mbere
Inyuma yaho umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi amenyesheje ko atategeko ryo gutorana ku bakenyezi n'abigeme mu Burundi rizokwigira rijaho mu muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano bamenyesha ko bitangaje cyane kubona umukuru w'inama nshingamateka avuga amajambo asubiza inyuma intambwe yari imaze gutegwa mu bijanye no gutorana kw'abakenyezi Muri uwo mwari bakaba bibutsa ko mu gihe cyose abategetsi bazoba bipfuza iterambere rirama ari uko babanza gufata abanyagihugu kumwe ngo kuko gucinyiza ibice 52% ku ijana by'abarundi bishobora gusubiza inyuma igihugu ku rugero rudasanzwe inkuru twateguriwe na Jeannette Kamikazi
Inyuma yaho Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi amenyeshereje ko atategeko ryo gutorana ku bakenyezi n'abigeme riragera kubaho mu Burundi abatari bake babandanya kuvyiyamiriza mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano bamenyesha ko bitangaje cyane kubona umukuru w'inama nshingamateka avuga amajambo asubiza inyuma intambwe yari imaze gutegwa kubijanye no gutorana kw'abakenyezi bakamenyesha ko uwo mutegetsi ngo yihenze cyane gusa abakenyezi n'abigeme batuma abarundi birirwa baragandagurwa ku munsi ku munsi canke mu gihugu hashobora kuba kajagari. Dukurikire Marie Louise Baricako arongoye muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha televiziyo Renaissance.
Sugutana kw'abakobwa gutumye abantu bicana canke bazokwicara canke igukizo bamukajagari. Ico kintu naco cugutana kw'abakobwa byo bari kugira ngo abantu bagire ubutungane. Abakobwa barafise agateka kazi na muntu. Abakobwa n'abarundi kazi, n'abana b'u Burundi. Nta mubyeyi no munsi yokubaka gusubira kuvuga nkuko byabaye mu myaka ya hera ya kera ngo uyu mwana ni umwana waje atorana uyu nawe. None uwo nawe umuhaye ndi. Nizere ko uwo singa nahe adafisa abana bakobwa kuko ni afisa abana bakobwa akavuga amajambo nkarya n'ukuri birababaje kuko mba niyumvira nti uko nanje ngira ibyo wanje niko nifuza ko nabandi bomeregwa. Yakoreje nk'ibintu byo kuvuga ngo akaranga umuco w'ikirundi turawusomera n'ukuri twebwe nk'abakenyezi turacumba cyane cyari cyo gukora icyo kituranga n'icyo kiduhizina. Mugabo umuco si umuco wo kutuzingamika, umuco si umuco wo kutugumiza mu buja. Umuco ni kintu jana nibihe kugira ngo umuryango wose ujane nibihe mugabo wamana izina ryawo. Sico kintu cyo kudupfunga, sico kintu cyo kutugumiza mu buja.
Umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Gerase Ndabirabe akaba yari yavugiye mu ikoraniro yari yakoranije mu ntara ya Muramvya ati
ibintu byo gutorana ndazi ko mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu mujyi barabivuga cyane mukatiza gusanga ko ari abantu bize gusaba bivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi.
Kuri ibyo byashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka Marie Louise Baricako akaba yamwishyuye yakoresheje no majambo ati
cyukuvuga ngo ibyo bintu ngo burya ngo ntibyavuze abarundi kazi bose ngo bivuga barya bize mu kugira ngo bazane akajagari. Oya, nibyo twarize turashobora gutahura, turashobora kubona ahandi ngende bigenda, turashobora kumva ico kintu cyo kugira tuti agateka kazi na muntu kumwe wese turabihagarira tukabivugira kandi n'ubu tuzwana yatubivugira kuko nakundi biri mugende. Mugabo ntubwira ngo abize niho bari kubaragira nabi kuko bari ko barahumura abantu kuko bari ko barabereka ingene ibintu byogenda neza.
Muri uwo muhari inamahoro bakaba bibutsa ko mu gihe cyose abategetsi bazoba bifuza iterambere rirama ari uko babanza gufata abanyagihugu kumwe ngo kuko gucinyiza ibice 52% kw'ijana by'abarundi bishobora gusubiza igihugu inyuma ku rugero rudasanzwe. Bagahanura leta y'u Burundi ko yari ikwiye gutunganya ibiganiro byotuma abarundi bashobora kwicarana bagahanahana ibyiyumviro byotuma ikibazo gitorega umuti hamwe n'ibindi bihanze u Burundi. Twongere dukurikire Marie Louise Baricako arongoye muhari inamahoro.
Ikintu je no hanura nuko abajejwe iby'igihugu boge bati ngo tugire ikiganiro ngo tugire ikiyago turabe ingene twobikora ibyo bintu tudahungabanije umuntu n'umwe tutononye ikintu na kimwe muri ibyo by'umuco ariko aravuga kuko birinda guhinduka. Nimba dushaka u Burundi butera imbere bikizwa guhinduka kandi byahinduka bigahinduka bifise ababyize neza bizogenda neza ntawe bizokomeza ntawe kicitaz kandi ngo kizokuma n'igihugu kitera imbere mbere gusumba.
Abatimbo bo mu Gishora bashikiriza ko batangajwe no kubona basibijwe kwerekeza umukuru w'igihugu mu gisagara cy'i Dubai nk'uko byari bitegekanijwe. Mu gihe abo batimbo bemeza ko umukuru w'igihugu wenyine yari yabirondereye kugira bamuherekeze muri urwo rugendo, umukuru wabo avuga ko bahombye amafaranga arenga 4 million uko ari 12 mu kurondera ivyangombwa. Bagasaba ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imico kama kubarenganura. Bamwe mu banyagihugu twaganiriye bakavuga ko abanyagihugu bonyene ubwabo bari bakwiye kubona ko igihugu capfuye nk'uko umukuru w'igihugu avyivugira, bagahaguruka bakagwanira uburenganzira bwabo. inkuru twateguriwe na Arine Munezer.
Abatimbo 12 wo mugishora nibo bari biteguye kugira abaherekeze umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rugendo arimo mu gisagara cha Dubai mu gihugu cha Emirates Habini. Oscar Nshimirimana arongoye abo batimbo ashikiriza ko iyo mwiteguro bayikoze kuberako bari bayisabwe n'umukuru w'igihugu abicishije kubushikiranganje bw'inkino n'imico kama. Amajwi y'umunyagihugu tukabatuye kesha radio isanganiro.
Twumvise ubushikiranganje ko kwaruka ino ni micho kama utu barira turondere za ngomga umaze kuzironka hama rero niho batubwira ati mwene muce murindira ati zobabwiya umunsi muza kwipimisha covid hama rero turarindira umunsi wo kwipimisha turabura tukaba twari twiteguriye yuko tuzojana n'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu nyene niwe yatwirondereye we nyene ngo tuzojane i Dubai hama rero amaze kuturondera acabicisha mu bushikiranganji hama natwe bica bidadushikira
ariko rero abo batimbo bahavuye basibura gendo ku nsiguro zidasobanutse neza mu gihe bemeza ko bakoresheje amafaranga yababa imiliyoni 5 z'amarundi mu kurondera ibyankenegwa babona ko bahagiriye agahombo gakomeye.
Uyu munsi rero ikintu cyadutangaje twebwe twari tuzi yuko urugendo dufite ruhava ruba ubuntu munsi ariko ntizashobotse twagiye twumva Directeur General atubabira ati urugendo rwasize ati rwasize kuko mwarakeze kwipimisha cyamwi hangana kebyo tumaze kuvyumva ko twumva biratuvunya inkokora tuca duharura amahera twari tumaze gusohora twari tumaze gushika ku miliyoni 4,900,000 ndavuga yuko ari nkazari nk'imiliyoni 5 zaburamwe amahera makeye kuri twese twari 12 tuca turavuga duti none ku rugendo rusize twebwe duca tuba abande.
Abo batimbo bariyamiriza ayo manyanga bavuga ko yama yakozwe muri ubwo bushikiranganji bagasaba mbere ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama kubare nganura.
Turasaba rero abajejwe inkino n'imico kama n'abandi bose biyumvamo ko ingoma z'u Burundi zabayizambere ku isi yose ko bodushigikira ibyo bintu by'amanyanga byama biri ko birakogwa ku bijanye n'ingoma n'ukuri ibyo bintu bigahagarara jewe ndidoga nkaca nsanga abanyabujumbura nabo baridoga iyo habaye amahiganwa umugwi wabaye wa mbere ntibawujana acakora igiturire nk'uno munsi murumva ko bushikiranganje uwo nyene atujejwe yatangaye zamutangaje aravuga ati ni ibara ni ibara kubona ibyo bintu mubigirirwa kandi ari umukuru w'igihugu wenyine yabitumiyeko.
Bafatiye ku byashikiye abo batimbo mu gishora bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio Haguruka bavuga ko abanyagihugu bonye n'ubwabo bari bakwiye kubona ko igihugu capfuye nk'uko umukuru w'igihugu yama azivugira maze baheze bahaguruke bagwanire uburenganzira bwabo.
Abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje imodokari n'amapekepeke bo mu ntara ya Kayanza baridoga ko atavyapa vyo mwibarabara bikihari ibituma ngo bagira amasanganya canke bagacibwa amahadabu bitabavuyeko ariko bivuye kukuba atavyapa bihari bagasaba abajejwe intwaro aho mu ntara ya Kayanza ko bokorana n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara bagatorera inyishu ico kibazo c'ivyapa bitakiboneka neza bityo ibitigiri vy'abarundi birirwa bararenganywa n'igipolisi hamwe n'ababurira ivyabo n'ababo mu masanganya bigabanuke. Mahoro pasya abedoshikireko.
Bamwe mu bakora urudandazwa rwo kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje imodokari hamwe n'amapikipiki hamwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza baridoga cyane ko babangamiwe n'amabarabara yo ngaho mu ntara yabo atagira ivyapa biyobora abakoresha ayo mabarabara. Ngo naho biri ntibisomeka kuko vyasibanganye bakavuga ko vyaba ivyapa biranga ahegereye ishure ahari twa tudunduri bitwa dodane mu rurimi rw'Igifaransa ari korosi ari umumanuko ahabujijwe guhagarara aho kugabanya umuvuduko n'ahandi atana kimwe gihari cyerekana ko ivyo vyose bihari bagasaba ko ivyo vyapa vyoshigwaho bibwirizwa kuba biri hose kugira bifashe mu kugabanya amasanganya nibaze ngo bararenganywa mu gucibwa amahadabu cyane cyane yo guhagarara ahatariho kandi atakiharanga kiba gihari. Iyo myidogo yabo bashoferi hamwe n'abatwara amapikipiki ikaba yemezwa no mu gipolisi cyo mu ntara ya Kayanza aho bavuga ko kuba mu mabarabara atavyapa bihari ari bimwe mu bitera amasanganya yo mu ibarabara. Tukabibutsa ko mu ntara ya Kayanza amasanganya yo mu ibarabara ashika kuri 38 ariyo yabaye mu kiringo cy'amezi atatu. Abantu babiri bakaba barasize ubuzima, abandi 34 barakomereka, n'imitungo y'abanyagihugu yahononekariye. Baba abanyagihugu bo ngaho mu Kayanza ndetse n'abashoferi bakoresha ayo mabarabara basaba ko abajejwe intwaro aho mu ntara ya Kayanza bokorana n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara bagatorera umuti ico kibazo, kuko ngo birirwa barahohoterwa n'abapolisi babarihisha amahadabu ngo bakoze amakosa kandi atakintu na kimwe cyerekana amakosa yakozwe. Ahandi naho abarundi bakirirwa bahitanwa n'amasanganya yo mu ibarabara bongera bahombera n'ivyabo bazira ububi gito bw'abajejwe intwaro bategerezwa kwitaho ineza yabo batwara, ariko bakaba barigize basinda bibazwa.
Abanyakuri niho bagomba kurwanya mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Nimbe ko bibabaje, birababaje, birababaje. Harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasanira imitima, bagize umutima runtu. Harageze, harageze. Barundi, barundi kazi. Oya, 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 trose tro, trose tro. Tuvi buzimo tujibuntu.
Ariko kandi sindi no mubatangara iyo mu bihugu byacu bishitse kw'abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajamo.
Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanye badupfunga cyangwa bakabandanye baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugeza aho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe.
Tugo wamwe n'icyo gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe, nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarabe ngo ntacyo ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye, twagwanirize hamwe, tukagwanirize hamwe.
Ayo twabateguriye narangiriye, ndabashimiye mwebwe mwese mwayateza abiri. Ndashimiye n'abamenyesha makuru bayatororokanije bakongera bakayabashikiriza. Nibagiye Justine Manirakiza ari mu buhinga bw'ibyuma. Ndabike banuye jewe nariko ndayabashikiriza. Imana ibarinde nawe ubutaha.
Ndeyamana ya masokuru yagiye kwitatabara.
haguruke haguruke abarundi haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokrasi kuri abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokrasi kuri abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka